kipindi kijacho kwenye kina.
Apparently, my mom alikuwa kichapo Leo and I all along.
I don't need to be here.
Well, just make sure before ufanye anything crazy, umeonge na dad.
She'll be so disappointed.
Unatumia zuri unavyotaka.
Hautaniongelesha hivyo kijana.